Kua tai atu, he rongo pai ki ngā kainoho o Waiohiki. Ko tahi tau I muri ho I a huripari Gabrielle. Kua tīmata ngā whānau, kua ko tahi tau e noho ana ki te karapu o te marae o Waipatu. Ki te hoki atu anō, ki o rātou whenua me ngā whare taupua, kua whakatūria mō rātou. Hei tā te pūrongo a Timoti Tiakiwai, aha kua te hīkaka o ngā whānau ki te hoki ki o rātou kāinga. He wāhanga o rātou e pouri ana I te wahenga I te marae.
He timata noho, ko tahi tau mai a huripari Gabrielle.
I want to go home, like I miss home. But also, I've been here for a year, I've come accustomed to our routine. And, you know, living with whānau in a communal setting is quite awesome.
Kua tata ki te kotahi tau e nei whānau e noho tahi ana I te karapu o te marae o Waipatu. Enari, kua tīmata rātou te hoki ki o rātou whenua.
Some of us, which I just found out yesterday, only 20% of Waiohiki are back in their houses. We're going to be part of that 20% soon.
Ahakoa kua kotahi tau mai a huripari Gabrielle, ahakoa te rahi o nā panonitana, e noho ana nā mahara o te huripari ki roto I te hāwere o a rātou whakaaro.
I sort of tried it throughout this year, sort of avoided watching videos and sort of googling it on the internet and stuff. Being stuck in the thick of it was and not showing your emotions and stuff like that because you had to be strong for everyone else.
Enari, e ki te tonu ana rātou I te orana, I te kotahitana ahakoa nā whakapātaritari o te tau, kua hori.
Silver lining for the cyclone for me is that I've gained so many more friends, family, loved ones. You know, I don't think I could have survived, my mental health could have survived if I didn't have those friends that come to subscribe. That's what I've gained through that cyclone is friendships and familyships that I, you know, would never have had before.
E tika I te kōrero, ka mate ka e natahi, ka ora ka e narua, Timoti Tiakiwai, te kariri.
Hoi anō rei tīwi, hei whakawhānui ake anō I ngā kōrero mō te huringa o te tau I te parekuratanga a Gabrielle I te matau a Maui. Ko te toihau o Ngāti a Kahungunu a Baden Barber, kei taku tuakana, e mihi ana ki a koe tēnā koe.
Tēnā koe, Scotty.
E hoa, ko tahi te tau, heaha o maharatanga ki ngā huatanga I pā ki a koutou I tēnei wā I tē rātau.
Oh, ohorere katoa mātou I te kino o te huripari I te pāmai kia tātou o kia mātou o te matau a Māui. Ai, waipuke tia katoa tia te whedua. Me uaua ka kite I tērā āhuatanga I tōku reanga o tira te reanga o oku mātua.
Nō reira, ko tahi te tau e hoa e ahu pēhea na ngā mahi a tīwe o Ngāti Kahungunu. Whai muri hoi te ane a tanga I mahue I honei I a huripari Gabrielle.
Ko ke whakamua, hako tērā, ko kite nei tātou, e ko tahi tau te roanga o te noho. O era whānau o Waiohiki ki roto o Tamate Ariki Nui a Karapu a Whutupōro. Nō reira, e nui ngā mahi, e toi ana, e toi tunu ana. Nō reira, koira tā tātou e whai ai, kia tutuki pai ai, kia oti pai ai e rā mahi. Ko te mahi a whakahuki whānau ki o rātou nei whare, te mea nui.
I ara ake o koutou marae o te matau a Māui ki te tāwharau I te hunga I raru nui I te huripari nei. Kare kore, kei te rūhā rātou, kei te ngenge rātou, heaha rātou kōrero ki a koe ngā tāngata o enei marae nei.
Ai, tika tā hau kua ngenge rātou. Hoi anō, kare rātou mo te amuamu. Koera te nui o te aroha, kua horapa nei ki ngā whānau, ko noho nei ki roto I ērā o ngā marae. Hoi anō ko te mahi nui, mā tātou, kia takatua I ērā marae, mō tētahi parekura haere ake nei ngā te āhuatanga o te āhuarangi, ko kite nei mātou, me takatū tātou nō reire koera ngā mahi, kia whakarite a rātou, mō te mea kei te whae mai.
Ko te wenerei tonu te rā o te huringa o te tau, he hanga kaupapa kua whakaritea hei tohu I tauara?
Hei taua ata, tūai tētahi kaupapa i o mahu marae, te tau ngā marae ko Waipukitia, hei maumaharatu ki ngā mahi, ki ngā tāngata i mate, he parakuihi i reira, hei te paupau tangotara, nā te o mā te kaunihera ārohi o here tāunga whakahaere ai tētahi kaupapa nui whakaharahara, tērā te, te rā whakamaharatu ki aua mahi o tira ki aua tāngata i ngā o.
Mihi nui atu ana te, te ngākau, te whatu manua ki a koutou o Ngāti Kahungunu, Baden, koutou ko, koutou marae, i māia nei, mahi nui nei, manawa nui nei, i roto i tēnei tau nei ki te tā wharau, i ngā pārurenga o tēnei parekura. Nō reira, anei te mihi ki a koe, Baden Baba, toihau o Ngāti Kahungunu, tēnā koe, hoa.
Tēnā koe, hoa. Nā mihi.